Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya hana wa ya nasta'in. Rabbana tawaffana